Nā, kua piki te utu mō te kai mā te rima ōrau, hei tā ngā kōrero, kua puta ake nei I a tatauranga Aotearoa. Ko tētahi o ngā whānau e raru nui ana I te pikinga ake o te utu mō te kai ko te whānau Wallace o te whanganui a Tara. Hei tā rātou, kei raro rātou e putu ana I tēnei wānei, kei a pōhatu roa wāinga ngā whakamārama.
Ahakoa ngā taumaha o te wā, he kaha tonu tēnei māma ki te whāngai I āna tamariki.
Mena ko hau, ko māta, ko aku tamariki e noho ki te kainga, ia ko noodles ke te hākaremo e te nuinga o ngā pō.
Kua piki te utu o ngā kai ma te whā irarima ōrau I tēnei raumati, a nā tērā a piki hoki te utu o ngā pire.
Me tino āta whakaro, he hanga kai o te wiki, etahi wiki, no, he aha tētahi nama me waiho, kia hoko kai, kia ora ai te tamaiti.
He nui taku whānau, he awhina e tautoko I a hau, ara ko taku māma, ko taku pāpa tira hoki, no reira he ahua koha, ki tō tātou kai. Mo te pena pūtea me āta whakaaro, he hanga kai mo te wiki.
Ko Raiha Wallace tētahi atu māma Māori, kei te rongo ki te ngau o ngā utu kai I a wiki.
Me pe hea hau e tautoko I taku whānau, o tira, hea taku ara I mua I a hau I tēnei wā.
There are more and more people in that cohort on the average wage who are actually starting to have to think really hard about whether they're getting something extra in their supermarket trolley or they're filling their car up or they're paying their power bill.
E ai ki a te tauranga Aotearoa, kua piki te utu o ngā tōmato iwa e ngā inga tīhema e rua kua hori ki te piki ngā utu o te iwa te kaumā iwa ōrau.
Food prices overall are going up and people are paying more at the supermarket. The toll it's taking on lower income New Zealanders is significant.
Ko tētahi o ngā rautaki, hei āwhina I te rātaha ara ko te mārakai I te kāinga, koina tētahi mahi kua whakarewa.
Ko tahi taku whakautu ki tērā, kia heke iho te utu mo te kai, engari he wawata nui tērā.
Ki te kore ngā utu kai e tapahi, ko ai ka mōhio he aha te āpōpō ke te rārangi hoko kai o ngā whānau pēnei.
Āmene.
Āmene.
Pohaturoa Wāinga, te karere.